Jerusalema, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze uhambe nami dawo yami ayikholana mbuso wami awukholana.